Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana, kilondoloze.